Andremo. E di là. Andiamo di là.
Yeah.
As the one you go boy in cooking, is cooking.
I love
you, Danny. I'm not born in me. I'm not going to be able to do it. A na-eliri wete ego mmi a na-aṅụ mmi a wete ego nni anyị na-eli isoro na-eli na-enwe obu aṅụrị ọ rịa nye ndụ oyibo welu nye ndụ anyị amara si na ọ dayosis of ebe duelo dayosis ebe dị anya mara aka na-eji ego nke ewu na-echu aja isoro na-eli ibe na-alacha aka na ikenelu ndị niile nọ na kichin na-enye aka na iwe a na-eme na-aga ọ ga-adịla onye ọbụla na mma anyị sị na anyị kene ndị iche kenee chukwu oke ọmụ bụ egbe na mma eji egbu ndị ilo ile nwelo ọsọ igbo ndụ aka ji ogo ebe na aja egbe na mma eji egbu ndị ilo nwanyị na ọka kingdom ụnụ anyị ụnụ ya bụ onye amụma nwa ọgọ onye amụma nwa ọgọ yu arestọtụ kedu ibe anyị akpọ nke
tupan
oke tupan crayfish ndị ichie yu arestọtụ pan crayfish ndị ichie ka nwere ejisi ike
ọ ga-ebe ezi ike n'ọlụ
onye bụ aka na-ese foto ka m vuo onye tata ka nsị enye m vuo onye tata ajisi ike anyị kelere gị nna m ọka ọ malụ ebe
ya
bịa bịa egosi
ya nke izizi azụ
na nke itiri aka iwelu mme ọ malụ ele na nnu na mmanụ anara esi okwu
ala na ọmarụ nwanne gị
onye aka adịghị ha bụ na a na-eri akwa aka na-adịkwa
ise
mmadụ ile ya na ama nsọ
ise ise
ya bụ isi ya na ama ọdụ
ise ise
ya na agapụ n'iru nke anyị
ise
eligbo ọmịmịana
ọmịmịana
ise ise
ise
Make I restore to take any one.
I'm going to go to the hospital.